kiwoyita Odduke ebizibu byakuno Okoze buli kimu okusilisa obulumi obukuli munda byona mpewo Tebilina manyi gayinza kuyamba Sembera njagala nkuyambe Sembera njagala nkutase Nasubiza silikuleka Neyama silikuta Sembera
kunzizi eziwera n'olowooza ennyonta eriwona okunyuddwa ku buli luuyi abakukosesa be bangi nesiga nesiga toliswala
Sembera, sembera.